Hello, dina langa ndi Liza, ndi dzula Gauteng. Namusi ndi toto ni vhudza nga mukundi khotsi anga. Khotsi anga vha tshi tshuzela tshigwada tsha basketball. U vha gudisa uri vha ḓilugisele hani mutambo, na uri vha posa hani bola, na uri vha tambise hani. Vava tshigwada tshavhuḓi. Khotsi anga ndi mutambi wa vhukuma wa basketball. Futhi namusi ndi khou ḓo tamba navho basketball. Tsha u thoma, ri fanela u wana tshidulo tsha mavhili tsha tshipentshele uri tshi luge. Ndi a thusa u dzhenisa na mavhili ḽithihi futhi na ḽiṅwe. Zwino khotsi anga vha dzhena kha tshidulo tsha mavhili tsha tshipentshele tsha basketball. Zwino ro lugela mutambo. Uri ndi lungana ndine nda posa bola kha basket. Wow, khotsi anga vha ya kona. Zwino ndi tshifhinga tshanga. Yo, ndo kona. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa u tamba na khotsi anga. Sho, zwino ndi tshifhinga tsha uri ri hayani.